ngemqamelo mntwana uke wafundisa ngemqamelo lapha ebandleni noma ubuyele kubogogo bakutshela ukuthi imqamelo isebenzani
Oh. Was a pote? Look at my toes.
Thank you.
Tranquilo.
Oh, man.
nani
Come in and put down.